Umnombo welichizo likhomba phesha kwelwandle ngenjongo ze nezelo lagaleleka kweli ngenzame zokukhoboza imidaka bezama beAfrika okwembewu kumhlaba ogcumileyo balini hlwayela bahluma ngophanyazo. Kodwa uBritane uyenzile indaba wasiza lihlambe lirhwanqa limehlo andlaza walini khasisa ngentiyo kwasekukhulini namhlanje nobuzaza nobunganga wazi walini. Ixhisa ngeqhinga kwasekuqengqini namhlanje kwidyakalashi kolo. Ngezolo ligalelekile iAfrika liphethe ibhotile layihlohla kwisizwe sakwaXhosa yaxhalashiya amaxhoba iqale ngokhobozi inkonde ziqhuqa umqhele zichewula ngencaza yancothulukulo mkingashiyanga kuyato suke zayithatha zenza inxalenye yesiko zilibiza nje kokutya kwabaphantsi. Okwexeshana okwabikho gxeke sacemba icamagu livumile umsengu ngobile kanti lizalo lindilile ikhoba livulekile kwidyakalashi ungenile neminqono yakufezekile ngokunje umkhombo ubhembesile kazichizalelini limbulalayo selo sinezisishinqalo libhotile incothule inkcubeko yithe xhomacakathi encothweni esithenge yacebula ichithachitha iingcinga ezicocekileyo ngenkcubeko yethu soke seleyokuzingca sambe sinathamba sinechalaza kwiinkcubeko zasentshona. Namhlanje sihlasele ulutsha lwabo wethu baphambuza kwimidaqo yabazali neziyalo zabadali bafake ezidaladweni bahlohle ezigoqeni lo ngumbulalazi uxhobe ngencindi mdibazi omangomso iqala ngokuyolisa gqibele ngokuyobisa sisidlo sarhoqwa ngempelaveki kwisizukulwana sanamhla xa siphala lapha ezidaladweni yimvulamilenze kwentombi esizwe xa behlwayele ingcinaza mehlodi esidime ndekumfundisa nentlonelo nqwa nengculaza lona ngumbulalazi ngencindi eyabalala egcwana.